Variety is excellent.
Ufunde sifunde sakushala kunisize ngolwazi nokuthuma mdewuka wanmatakane usivini wanvukani
Right, sincokola ke noDr. Phoswayo namhlanje ke sincokola ke ngokuqinana nokuelelana kwamazinyo. Bangaba ke mhlawumbi ke uyafuna ke bana ke mawube nombuzo ozawubuza ungawuthumela ke phaa ke kuWhatsApp wethu 073 849 1740. Ungandidrophela ke ne-comment ke pha ke kuFacebook okanye usifowunele ku-072 514 5381, kuline 4 okanye ku-073 849 1740. That is our line 3. Doc, good morning and thank you so much for joining us.
Khumana olweni apha istudio nakubaphulaphuli bakho.
Namhlanje sincokola ngokuqinana amazinyo aqinene namazinyo aqeqeleneyo. Masiqale ngala aqineneyo kuqala, kwenzeka ntoni?
Okay, enkosi Mchumana, maphinde ndibulise kubaphulaphuli bakho apho kwivukani community radio. Amazinyo axineneyo Mchumana, zininzi izizathu zoba umntu abe namazinyo axineneyo. Ndizawuzilista ngozilista ngozilista. Ndifuna bayazi ke abantu into yokubana xa amazinyo exinene okanye xa khona i-spacing uyakwazi umntu aye kwagqirha iyolungiswa loo ngxaki leyo. Ayo ngxaki engasolvekiyo, noko yingxaki esolvekayo. Amazinyo axineneyo enziwa yintoni? Kwenzeka into yokubana umntu azalwe kula mathambo lapha phezulu nalapha ezantsi, ijaws ezi. So la mathambo lena adali uba abe yisayizi ethile ezawukwazi uakhomodeyitha la mazinyo wakho, uyaqonda? So if kwenzekile ke ngoku isayizi le yejaws eziyana yancinci compared to la mazinyo wakho wendalo ofuneka ube nawo, amazinyo ke ngoku azawuphuma ke ngoku seyexinene because akho space esi-enough sokubana akwazi ukuphuma phaya, uyayibo? Okanye mhlambi ijole yakho isayizi leyayo inormali idaliwe kakuhle, but ke ngoku wena une-abnormality yamazinyo wakho, into esiyibiza ngokuba yi-macrodontia, which is amazinyo akho makhulu than the normal size bekufana uba ayiyo. So ke ngoku yenze le nto yokuba ngoku angakwazi ukonela kula arch yakho, kula jaw yakho, so kwenzeke uba axinane amazinyo. Enye into Mchumana yinto yokubana kuyenzeka into yokubana umntwana athi ekhula amazinyo obuntwana yeyaa nto yobana ekuhambeni kwethuba funeke umntwana amazinyo obuntwana aphume kuzotsho kuphume lawo obudala. So kuyenzeka into yobana ngamanye amaxesha ke umntwana la mazinyo obuntwana angaphumi ngexesha ebefanele uba aphuma ngalo, abe retained, le nto sithi ke ngoku i-retention of primary teeth. Umase ke ngoku amazinyo aphuma sekukade, ngoku azolibazisa ke ngoku lawo obudala befanele uba ayaphuma. So lawo obudala abona uba no man, into eyenzekayo ngoku lawo obuntwana awade aphume ukwenzela uba nam ndiphume, atyhoboze ke ngomchumana aphume noba kundawoni napha emlonyeni because afuna kufike ixesha loba nawo aphume. Benayo loo ngxaki leyo komnye umntwana asendlini ebekhona ngoku benike ndaangabikho Mchumana, yakhumbula? So bekwakhona ke intwana asendlini ndayibona uba no man, le ntwana ina-10 years bekufana uba la mazinyo alapha kuyo ngoku sephumile, akhona amazinyo aphuma pha kwama-6 years kanje, 5 years. So le ntwana ina-10 years lena and isenamazinyo obuntwana. So ndayikhawulezisa ke ndathi ndayisa esibhedlele kwenzela uba ikhutshwe la mazinyo. Fortunately ugqirha bendiphaya ndiyamazi, ndathi ndicela ukhuphe le ntwana because sendibona ngoku lawo obudala nawo sephumile and ayatyhoboza ke ngoku aqineni amazinyo le ntwana. So akhutshiwe loo mazinyo. So we're hoping ekuhambeni kwethuba into yokubana lawo budala ke ngoku azawukwazi uakhomodeyitha esa space. Enye into Mchumana into yokubana umntu aphume amazinyo prematurely, aphume engafunanga uba ayaphuma, into exhaphakeleyo ke leyo ebantwaneni abatya iswiti kakhulu. Ufumaniseke amazinyo abolile, so ebolile nje kufumaniseka uba ngofuneka siwakhuphe ngoba kaloku aza konakalisa la alapha ngaphantsi asakhulayo. So siwakhupha engafiki ixesha lokubana aphume. Then ke ngoku xa seyiphume engafiki ixesha lokubana laphume, la ke ngoku ashiyekileyo amazinyo emlonyeni azawufuna uvala la gap kukhutshwe kuyo elazinyo. Then xa ivaleka la gap leyana, eli zinyo bekufanele uba liyaphuma ke ngolobudala alisakwazi uphuma kakuhle because kaloku kuvaleke esa space. So ke ngoku liphume selityhoboza seliqinene ke ngoku selingaphumi kwindawo yalo erayithi. So zizinto ezo Mchumana ezenza into yobana umntu axinanelwe ngamazinyo. Siye ke ngoku kule yoba ke ngoku amazinyo wona abe nespace apha in between. Ndizawuqala Ndizawuqala ngale nto ixhaphakileyo sithi xa siyibiza ngomhlanhla ngamagama akwa-dentistry sithi xa siyibiza yi-midline diastema. Le nto uba umntu abe ne-gap apha ngaphambili apha esenta kanti kwi-midline. So nazo ke zinazo izinto ezenzekayo phaa kuyo eziyenza laa nto uba umntu abe namazinyo. Ndizawuqala ngomqala, uyabona wala msipha udibanisa umlebe lona nentsini, ikhona laa msipha lona xa siwubiza sithi yifrenum, ngumsipha uzawuvu lapha ngaphezu kwentsini. Kwabanye abantu laa msipha lona uye ayobambelela phaa ngaphakathi bungaphakathi enkalakahleni, phaa ngakulaa ndawo sithi yiphalithi ngesilungu, phaa kwenkalakahle. So yenze laa nto ke ngokubana la mazinyo alapha kwisenta angakwazi udibana ngoba kukhona laa msipha uvuleleyo phaa, ubangeba ke ngoku la mazinyo angakwazi udibana. Enye into yinto yokubana kwenzeka into yokubana ube nale nto sithi yi-extra tooth esiyibiza ngoba yi-supernumerary tooth, ufumaniseke uba lizinyo eliphume li-extra but ke ngoku langena phaa ngaphakathi kula mazinyo mabini. Uzalibona lona alifani namanye amazinyo, lizinyo ngathi nje ngumcinganyana nje but ke ngoku ungene in between la mazinyo. Leyo ke naye iyakwazi ukuncedakala ungaya kwagqirha kukhutshwe la zinyo ufake i-braces. Enye into eyenza into yokubana umntu abe nomhlanhla at the age of around 8 years kanje, umntana ekhuleni kwakhe, umntana uzamqaphela into yoba unamazinyo akhabileyo lawa lapha ngaphambili, made akhabile anezipaces phaa in between. Yenziwa yintoni loo nto leyo? Xa umntana epha ko-8 years, 9 years kanje, ilana nto sithi ugly duckling xa siyibiza, ii-canines eziya zomntana, akhona amazinyo akhulayo apha ngaphambili ecaleni kwalana asesiphakathini. Xa ekhula acinezela iingcambu zala amazinyo sephumile. So xa ecinezela ezaa ngcambu ayazikhaba ke ngoku, ufumaniseke uba le ndawo lapha ngaphambili la mazinyo alapha ngaphambili iyakhaba kanje ivuleke. So laa nto leyana if ke ngoku umntwana alide aphume ezaa canines eziyana uzawuhlala enalaa gap lena. So yona fortunately yinto ekwaziyo uba iphinde zilungise, zithi zisawuphuma ezaa canines aphinde adibane la mazinyo but kuyenzeka into yokubana zingaphumi all the way as a canines and zenze ke ngoku umntwana abe nalaa gap lapha ngaphakathi ekulamhlanza. Enye into yinto kunqanqa umnwe mchumane, le nto bezike sathetha ngayo I think bekwi-last week and then last week that we said i-thumb sucking. Yes, i-thumb sucking iyayenza laa nto yokubana umntana nje ngibencanca umnwe amazinyo lena aye evuleka ekhabeka evuleka kube khona i-gap in between. So zento ndandifundisile ngayo na abantu mabenze kanjani ukuyipreventa loo nto loyo. I-spacing esona ke yinto yokubana ube ne-space in between amazinyo apha ngemva nangaphambili, si-spacing. Kukhona i-midline diastema, kukhona i-spacing. Ndingathi i-spacing yimihlanti lapha emacaleni, andiyibeka nje in simple terms. So nayo ke leya into yenziwa yintoni? Libe nditshini into yokubana kuyenzeka umntu xa ikhula abe nesayizi ayibekelweyo yearchi yejaw yakhe into yokubana kuzawuhlala amazinyo. So if laa archi yakho okanye laa jaw yakho iye yankulu than amazinyo la bekufanele uba unawo, amazinyo azawuba nezipaces in between. Okanye mhlawumbi iarchi le yakho okanye ijaw yakho inormal phaa amazinyo wakho azizidalwa mancinci ngokwendalo, nento sixa siyibiza yi-microdontia. Yabo, so ufumanise uba kuzawuba khona ii-spaces in between. Okanye mhlawumbi umntu uzelwe la mazinyo engaphumi kwawona, le nto sithi congenitally missing teeth, uzelwe sele engaphumi. So ufumanise uba uzawuba nee-spaces. Fortunately zonke ezi zinto ndigqiba uzikhankanya mchumana zizinto nawe uya kuzo kwagqirha, akuhlole ugqirha abone ubana okay wena ufanelwe zii-braces, wena ufanelwe zii-appliances, zii-fixed appliances okanye zii-removable appliances, wena ufanele ukuba okay kule age sokuyo umzekelo bekufanele uba selikhuphe ezinto because alizukuncedisa nganto, lizawukwenza izinto zibe wese. So masiwakhuphe. So zama uthi i-case ne-case ugqirha uyitreat-a on its own merit abone uba ifanelwe yintoni na. Ingxaki ke ngokungale crowding le nto yokuxinana kwamazinyo into yokubana umntu akakwazi ukubrasha kakuhle amazinyo kwezi ndawo kuxinene kuzo amazinyo. Yes, yes, mchumana. Umntu ke ngoku akakwazi xa kuhlamba amazinyo kakuhle ngoba kuxinene kweza ndawo. Yile nto ufumaniseke uba xa umntu ebolelwe ngamazinyo, iindawo that are most likely to uba zibe nalaa ndawo yokubola kwamazinyo kulapho kuxinene khona amazinyo ngoba ukutya kuyahlala phayana, umntu ibrashi yakhe ayingeni kakuhle phayana. Yile nto siyikhuthazayo ke mchumana uba flosa, sebenzisa laa mtya wokuvungula. ngoba ibrashi ndingakwazi ungena kakuhle pha, but wona laa mtya okuvungwenda definitely in between amazinyo uyangena ukhuphe ukutya. Ikwanjalo nakwi-spacing, i-spacing once ukutya, once kube khona i-space in between amazinyo, ukutya kuyahlala phayana, kuyahlala phayana, then kwahlala phaya ixesha elide kungakwenzela ingxaki, ngakubolisela amazinyo, ngakunukisela umlomo. So siye sikhuthaza uba abantu abane-spacing xa uziva kuhlela ukutya phaa kuvungule ukukhuphe, ungakuyeki yore kuhlale phaa ixesha elide. Ndicinga uba
Wow.
ndichaphazela.
Doc, ndizawucela sibuyele back to laa mcimbi we-braces and removable appliances, but I think we do have a question from Umphulaphuli Maseve.
This is true, Isaphe Khumalo. This is Thandile Ukuboza at an age of 49 years. Ingaba ndingakwazi nayo uyolungisa la amazinyo lapha ngaphambili to get that love gap, ubone mos la mhlanza mhle ndifumane wona. Ingakwazi na uyofundisa loo nto leyo. Tango.
Doc, ubudunafoti ukwenzi love back.
Uthini uta isithi ufuna uphinda abuyisele namhlanje?
Masiyiphinde, masiyiphinde, Doc Sive.
Uta isi kuyandiphinda.
Hayi, sithu uta isaphe khomani. Nasithandela ukuboza at an age of 49 years. Ingaba ndingakwazi nayo uyolungisa la amazinyo lapha ngaphambili to get that love gap, ubone mos la mhlanza mhle ndifumane wona. Kwazi na uyolungisa loo nto
I
leyo.
think into yakhe is similar to mine. Mna ke ndinowendalo like umhlanhla lo ulapha ngaphambili. As you can see, I have that. So uyabuza ke yena ke bana he's 49 years old. And then angakwazi na kwikheyisi yakhe wena Doc uzawusika elinye izinyo just to create lamhlanje. He can do that.
Hayi, hayi, ngifuna ucreate igap. Hayi, ngifuna
Ewe,
ayenzile
funa
ngayo ayenzile
laa nto kuthiwa laa nto kuthiwa ngumntanta laa nto leyo nto leyo.
Hayi, igap ngichuma nayo nto eyenziwayo ngoogqirha. Hayi, instead oogqirha bayayivala igap. Igap kuyenzeka into yobana yenzeke xa ubuke wakhupha izinyo. So ufumaniseke uba la mazinyo ashiyekileyo, masithi ukhuphe izinyo apha ecaleni. So into eyenzekayo la mazinyo alapha ngaphambili aye ashifte from the midline le yobuso because azama uvala laa gap, azama ukhalala nalana wangemva, kuzama uvalwa laa gap ingekho ilila nto kungekho zinyo kuyo phaa. So yinye into eyenza ishifti umntu abe nemhlanhla apha ngaphambili. So uba sithi siyayicreata umhlanhla, no, ayo nto esiyenzayo leyo singoogqirha. Instead siyawuvala umhlanhla. Bengi ndabona enye ividiyo futhi abantu apha besikisa amazinyo abo befuna igap, ngathi yeyi abantu bazawulimala phaa. So hayi, no mchumana, asenzi igap.
Okay, now that I think the question ka is also yaza kwenye nto before siye kula party, we have 10 minutes. Before siye kula party braces and removable appliances, let's talk about ilanduka i gold emazinyweni. I have a friend of mine mna eyakhatha izinyo because he wanted to accommodate i gold yakhe bengafuni ibe lizinyo liphele but ufuna nje isencinci ye gold and then you know, he had to cut kweli zinyo lakhe ispace so that kuzawuvuleka ispace. What are the advantages and disadvantages of doing that?
Mamela mthwana, xa kufakelwa i-gold ne, into eyenzekayo masithi wena ufuna ufakela i-gold umzekelo, okanye mangathethi
kulo
mhlanhla
wa-natural
umhlanhla wapho natural, xa ufuna uvala i-gap siyakwazi uvala nge-crown, siyakwazi uvala nge-veneers nentoni nentoni, but masithi mhlambe awunamhlanhla ufuna ufakela igold, amazinyo akho ashayiphekile kakuhle a-right, but wena ufuna igold. So ke ngoku into efana nehlangu le yamchumana into yegolide, into efana nehlangu iyancikiswa ezinyweni, but ke ngoku xa amazinyo akho edibene engcibene kakuhle yonke into i-right, awuzukwazi uyinxiba, ayizukwazi ungena mosilandela. So into efuneke yenziwe, funeka utrinywe down izinyo eli ke ngoku ufuna ufakela igolide ukwenzela kuzo accommodate-wa okwancikiswa kwala golide. So kuyakhathwa phaa mchumana xa kuzofakwa igolide, but ke asiyikhuthazi into yoba umntu akhathe izinyo lakhe elinatural elihealthy just because ufuna igold, because in the long run laa nto leyani uzawukhula abe mdala angayithandi, okanye mhlawumbi kwenzeke impazamo kulo gqirha bemfakela ifumanise kukhona igap encinci between elaa golide nezinyo eliyana, because iyancanyaniselwa lapha laa nto leyana ngeglue yakhona i-material ngenza esizazi ngamagama wazo. So if ukhona just a tiny gap phaa xhumana, iintsholongwane ziyangena phayana, zifike phaya ziakhombo zizihlalele zizonwabela phaa, because i-brush moss ayingeni phaa ngaphantsi, yaqona. So zifike iintsholongwane zizakhele ikhaya phayana, zenze ke ngoku le nto sithi yi-secondary carries, zii-carries ezi-resultante from okwakufakelwa kwegold. Ungafumaniseka uba abantu xa beyokhupha igolide kuzawufumaniseka uba kumnyama phaa kulaa ndawo ibinala golide ngoba kuhleli iintsholongwane phaa. So iinto ezinja zinee-mistakes ezininzi ezenzekayo ngenye ixesha. So umntu funeka ayijonge into yokubana athi ufuna uyokuklima izinyo lakhe elinatural for uba afakele igolide, ngoba ekuhambeni kwethu uza uhambe hamba ayikhuphe laa golide. Makayeke umntu izinyo lakhe elinatural linjalo, unless ke mhlawumbi izinyo lakhe belinepusinyana yokubola, then singa-advocate la le yinto sithi hayi belihleli libolile kakade, so masilitrime silenze ngokakuhle sizofakela le golide yakho.
So let's talk about i-gap yam ke ngoku. If ndifuna ukufaka igolide kule gap yam, ndingakwazi uyifaka?
Xhumana, inyulo siye siyijonge ne siye sijonge ne-size le yamazinyo wakho kule gap, ngoba umzekelo unganegap abe amazinyo wakho la emakhulu already. So xa sisithi sifuna ufakela ke ngoku ukongeza into, andithi xa sifuna uvala laa gap kwafuneka uba songezile kula mazinyo wakho into kwenzela ubana kuvaleke laa gap. So uzawve imajini uzawuba ngumntu onjani, uzawuba ngumntu onamazinyo amakhulu kakhulu apha ngaphambili emlonyeni. So the best way esiye siyenze xa sibona uba no amazinyo wakho mani akwisayizi erayithi, masingawongezi abe makhulu, masikufakele ii-braces zizo ezawuvala laa gap, niyaqonda? Umzekelo, le yakho ikheyisi ndikandiakmina ndibona uba no, le yakho ikheyisi ifanele ukufakwa ii-braces. Ndiyibona nje ngelihlo lenyama kuba ndiyibona ukuthi andika-examine, but xa ndiyijongele ingathi ifanelwe zii-braces. So siyazijonga iinto ezinjalo, mhlawumbi sijonga nesayizi le yamazinyo.
Amazinyo wam akaqelelananga, it's just that yile gap ilapha qha.
Yes, ingavalwa loo gap leyo.
Yeyinkulu kangaka?
Yes, iyakwazi ukuvaleka mchumana, kakhulu iyavaleka ngee-braces okanye ngee-veneers okanye ngee-crowns, kuxhomeka kwikisi yakho xa sesiyibona ngeliso nyama face to face siyibona kanje. So yes, iyakwazi ukuvaleka loo gap, ungafuneka uba ufuna uyoyivala ungavizithela i-dentist, iza kwenzela icebo.
Sine 2 minutes qha doc, ne, but kule
okay.
2 minutes ndi school me about braces, because
yes.
Ufumaniseka ubana I feel like mina zibuhlungu ii-braces, and then ndikubona ke ngoku I wonder ukanjani lo mntu lena. Khasithathe through i-process ye-braces quickly nje.
No, indaba ye-braces mchumana, njengoba usitsho kaloku phaya kufakwa amacinga okushifta amazinyo. So laa process yokushifta amazinyo leyana in the first few days ayizuba comfortable, because amazinyo ngoku aqinisiwe. So xa iqinisiwe amazinyo adaliwe, even if ufaka i-toothpick emazinyweni wakho, ngofaka nje i-toothpick emazinyweni yakho, it takes seconds into yobana izinyo lishifte. So xa kufakwe la mazinyo la macingo lona ayabotshwa amazinyo, and then ke ngoku ashifte, because kufuna uachiva le nto ifuna uachiva. In the first few days izawuba uncomfortable nantona, but ke ngoku ngoku ekuhamba iintsuku izawuye ke ngoku amazinyo eba rayithi nalaa nto ubana aphole angabikho buhlungu kakhulu. So in the first few days abantu bakhuthaza into yobana mabatye i-soft diets, bangatyi into eziqinileyo, bangabi nanto, because itriki laa nto mchumana, if uqiniswe kakhulu amazinyo and then wena watya into eziqinileyo in the first 2 days, kungamosha ithambo eliya ke ngoku lihleli amazinyo. Instead of uba ke ngoku amazinyo ashifteke aveske agenqe kakhulu lide liphume izinyo. So laa nto lena i-technique sensitive ifuna uyande ukubana ii-forces ozisebenzisayo zinjani based on loo case uzawube uyibonile. So yona ayo nto eyingxaki.
Right, talk about two masiki ke good Friday after all. When a weekend imagine what must be next week Friday.
Injalo mkhumana, sawuthetha next week Friday. Enkosi kubaphulaphuli bakho ngokumamela.
Right, that was uDr. Bulumko Phoswayo. Namhlanje ke besithetha ke nge-crowding and spaces, ukuqinana nokuqelelana kwamazinyo. Imisusi masenze be-3 ngoku phambi ko-10 masikhangela uKC and Jojo besithi ke bona ke girl.